yasubiye kubarabutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu amariko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya mitsyo tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze nanone mu makuru agezwe ko ariko aravugwa canje nino ngam igihugu cacu cu Burundi namakuru abariko aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi handitswe mu bibenyesha makuru bitadukanye ndetse n'andi makuru yose duhabwa n'amasoko yacu ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira na jure nkatunganya neza nkayagushikiriza akagaruka ku bisata bitandukanye yarabana na politike n'uruzirabana n'umutekano ndetse ibindi byose bo bamwaranyegejwe muri kano kanya tugiye kugaruka ku nkuru y'umubabaro ni inkuru mbi cane inkuru y'urupfu ku mupatiri akomeye gami igihugu c'u Burundi urupfu rwiwe rero rukaba rubabaje abatari bake turaza kubigaruka ko kungene Patiri Minani Patrice yashengeye ibukama ndetse ndevyishi vyenyegeje inyuma y'urupfu rwiwe ivyo byose twabibateguriye burano makuru muraza kuvyumviriza amakuru avurwa mu bisata bitandukanye turaza kugaruka ku nkuru iri kiravurwa cyane njye nino gami igihugu c'u Burundi ni birabana n'uruhombo leta yagize bivanye n'inyurutswa ry'amafaranga yari yaragenewe kubaka urugomero rwa mpanda umukuru w'igihugu akaba yari yaratanze n'ikiringo cy'indwi zibiri kugira abo bantu bagize uruhara mu gutuma ayo mafaranga ahomba abo bantu babe batanze umuco ariko kuri ubu akaba atakirakogwa ivyo turaza kubigaruka ko turabe abinyegeje inyuma y'ugo ruhombo rw'amamiliyoni atari make igihugu cahomvye ndetse nivyo umukuru w'igihugu yasavye naho bishitse kuri ubu ivyo byose twabibateguriye muri ano makuru kumwe n'andi yose rero nagubwiye mu mfunyapfunyura za kwekurikira icyo tegerezwa gukora conyere no gufyonda kuri sabone nibutarafyonda ko igihe cyose dushize ko inkuru ici gushikira iyo afyonze ko sangwe ikaze ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi bari mu bihugu by'ababanyi ndetse namwe mutwumviriza muri kumigabane y'amakungu ya kure urupfu rubabaje cane gwa Patiri Minani Patrice yashengeye ibukama akaba rero yaranabaye umwigisha wa filozofi imyaka myinshi cane mu seminari nkuru y'Ibujumbura makuru rero adushikira nuko yitavye imana ivyo urupfu gwe nico yazize byose turaza kubimenya muri ano makuru sangwa ikaze nidonido ryayo
wa gatandatu umugambwe Cndd-Fdd waruramutse utunganya ibikorwa byawo mu ntara ya Ngozi ibikorwa bavuga ko byari bigamije kwakira abanywanyi bashashe muri iryo koraniro umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd Leveriano Ndikuriyo yamenyesheje abo yise abanywanyi bashasha yariko arakira ko ngo binjiye mu mugambwe ufise imbono iyo ujana igihugu ko kandi umugambwe Cndd-Fdd ngo wubahiriza agateka kazi na muntu kurikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd Leveriano Ndikuriyo hakaba hari kuri uyu wa gatandatu muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi
muje rero mu mugambwe uzi iyo Burundi bwavuye uzi aho bugeze ko ubonye dutwara tuzi niyo buzoba buri ejo dufise intumbero imbono yahure twaba kugushitsa karibu rero umugambwe wabungabanga karibu kukizi nico gishobora rero mubona imana igumi ihezagira umugambwe Cndd-Fdd kuko ni umugambwe ushira imbere agati akazi na muntu umugambwe z'umuntu cyarico umugambwe w'abarundi bagumye abanga bakiyaruka mbonera kure twabonye bamwe batarutse umwambaro nabo gumye abanga batarutse umwambaro tugiye kugerageza ku buryo atamugumye abanga n'umwe mu 2025 atazabafite umwambaro tuba tufite umwambaro twese umuntu wese yitumugumye abanga umwambaro mwiza w'iteka wambara abakozi
abanyagihugu bumvise ibyo byashikirijwe n'uwo arongoye umugambwe Cndd-Fdd uri ku butegetsi bamenyesha ko ari ibara ku mutemere kumva umugambwe Cndd-Fdd wubahuka kuvuga ko wubahiriza agateka kazi na muntu mu gihe agateka kazi na muntu mu Burundi gahungabana ku munsi ku munsi ngaha bakavuga inyuruzwa n'ihohoterwa byirirwa birakogwa n'inzego zijejwe umutekano zifatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure bati nta hantu na hamwe wohera mu kuvuga ko leta ikomoka ku mugambwe Cndd-Fdd yubahiriza agateka ka kiremwamuntu Muri ivyo bikorwa vy'uwo munsi kandi abagumyabanga bari bategetswe gushikanira umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd inka impene inkoko ibiharage eka ikintu cyose no kugera ku biti vy'imisigati imbonera kure zikaba zari zimaze iminsi zinyagaza imihana y'abanyagihugu bo mu makomine yose agize intara ya Ngozi zibahimiriza kurondera ibyo bazoshikana muri iyo nama. Si ibyo gusa, abanyagihugu kandi bategekwa kutanga intererano zo kugura inka zizotangwa. Bamwe mu bagumyabanga twaganiriye bamenyesheje ko bataritanga kubera urukundo bakunda uwo mugambwe ngo ahubwo no gucungura gahanga ngo kuko basanzwe bari mu bukene butagira uko bungana. Abo bagumyabanga cyo kimwe n'abandi banyagihugu bamenyesha ko ibikorwa byose bya Cndd-Fdd byerekana ko abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe atampuhwe na nkeya bafitiye abanyagihugu. Nayo mu gihe muri uwo mugambwe barajwe ishinga no kurondera umwambaro w'abagumyabanga ngo kugira ngo gushika mu mwaka w'2025 hazoshike atamugumyabanga n'umwe aboneka adafise umwambaro w'uwo mugambwe. Abanyagihugu babifata ko byerekana ko umugambwe Cndd-Fdd ata migambi ufise yo kubaka Uburundi no guhindurira ubuzima abanyagihugu. Bati kuko bategerezwa kurajwa ishinga no gukiza abanyagihugu bishwe n'inzara gusumba kurajwa ishinga no kubaronderera imyambaro bambara gusa mugabo batubitse uwavuye.
Urakoze nawe Dondo Dieu mbaza umutima kuri iyo nkuru. Umukuru w'igihugu ngo nareke kwa marika arahenda Barundi ko ariko arakora ku nyungu z'abanyagihugu bato bato ngo kuko ivyo agumakora bigaragaza ko intwaro yiwe atayitandukaniye n'izindi ntwaro Abarundi bavuga ko zabakoreye amahano. Ibyo abanyagihugu bariko barabivuga inyuma yaho Evariste Ndayishimiye ashikirije amamodoka hamwe n'amamashine nyabwonko abarongoye indero mu ntara zose zigize igihugu. Mu gihe abana b'u Burundi nabo mu bice bitandukanye by'igihugu biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe zo kwicara ko mu mashure. Bamwe bati leta y'u Burundi yari kwiye guhera ku by'abanyagihugu bakeneye gusumba ibindi niyaba itabikora ibibona mu kutitaho ingorane z'abanyagihugu nkuko yama. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero.
Abavyeyi barereye ku mashuri atandukanye mu ntara zitandukanye z'u Burundi cyo kimwe n'abarezi baramaze iminsi basemerera bongera basaba umuntu wese yoshikana ijwi kure kuvugira abana b'u Burundi muri kino gihe bicara mu mukungugu wo hasi kubera kubura intebe zo kwicarako mu masomero. Ivyo byarabonekeye ku mareresi atandukanye yagiye arerekanwa yerekana ingene abo banyeshuri bicara hasi abandi nabo bakaba baboneka bicaye ku mabuye canke ku matafari. Ntacyo abayobozi b'amashuri batagize mu gusaba no gusemerera kugira ngo ikibazo cy'amashuri barongoye gishobore gushika kure ariko n'ubu nta kirakogwa. Mu gihe abanyagihugu bari bakirindiye inyishu bafite n'ibyizigiro ko kumbura leta ishobora gutora inyishu y'icyo kibazo cyo kurondera intebe abo bana b'u Burundi bo kwicarako, abanyagihugu ngo barayibumiwe aho aboneye kuri uwa gatanu Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashikirije amamodoka hamwe n'amamashini nyabwonko abarongoye indero mu ntara zose. Ibiro ryo gushikirizwa izo modoka bikaba byabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Muri kino gihe abanyagihugu bakaba biyumvira nyamba by'ukuri leta y'u Burundi yo bizi gutandukanya imigambi yari ikwiye gukogwa imbere y'iyindi kandi abanyagihugu bakeneye mugabo bikabasiga. Akarero batanga na kizo modoka ziheruka gushikirizwa abo bayobozi b'indero mu ntara z'u Burundi aho tugerageje kuraba agaciro kizo modoka usanga ku modoka imwe yonyene bivugwa ko yo bigugwa amafaranga agera ku 60,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Ayo nati yashije mu Marundi ufatiye ku biciro idolari ivunjwa ko uno munsi ayo mahera ararenga $24,000,000 ku modoka imwimwe. Aho rero abanyagihugu bakiyumvira ngo nimba koko icyari cihutirwa gukogwa kwari kugura imodoka zifite agaciro kangana gutyo mu gihe hariho n'izindi modoka zikomeye kandi zigugwa igiciro kigereranye yamara ntibasobanukirwe. Abanyagihugu rero na cyane cyane abavyeyi twashoboye kwegera ngo tuganire batubwiye ko mu umukuru w'igihugu ngo yarakwiye kureka kwa Marika arahenda Barundi kari karakora ku nyungu z'abanyagihugu bato bato ngo kuko ivyo aguma akora bigaragaza ko intwaro yiwe atahitaniye n'izindi ntwaro abarundi bavuga ko zabakoreye amahano bakabibutsa ko kubahuka kugurira amamodokari abayobozi b'indero mu gihugu muri cyo gisata nyene abanyeshuri bicara hasi mu mukungugu kubera ubukene bw'intebe mu masomero ngatakindi bisigura kiretse kutitaho no kutitwararika amagogwa n'ibibazo by'abanyagihugu hari na bamwe muri abanyagihugu batubwiye ko bitari bibi kugurira imiduga abayobozi b'indero mu ntara ngo kuko byari bikenewe bati mugabo leta nimba koko ari leta y'abanyagihugu ikunze no kwita mbyeyi yategerezwa kuraba ibibereye gukogwa imbere y'ibindi ifatiye ku by'abanyagihugu bakeneye gusumba ibindi basozere bamenyesha ko ikimaze kugaragara ari uko leta iradushinga no gusayangana gusa hamwe no kuduza imifuko yabo ngo kikaba ari nacyo gituma ibikora gutyo bati kwihutira imiduga no kurondera iyo birirwa barajana mu bikorwa by'imyiyamamazo y'umugambwe Cndd-Fdd bayitwayemo n'imbonerakure canke imiduga ikoreshwa mu kunyuruza abanyagihugu batavuga rumwe na Cndd-Fdd ataco bazira
urakoze nawe Arine Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye Ishirahamwe Oricome riramenyesha abakwiye gukurikirana dosiye y'amamiliyaridi 58 y'amafaranga y'amarundi yaragenewe kubaka urugomero rwo kumpanda mu ntara ya Bubanza mu gihe umukuru w'igihugu aherutse gutegeka umushikiranganje w'ubutare n'agataka ngo abariwe akurikirana iyo dosiye mu ishirahamwe Oricome hoho bamenyesha ko ako arakadenderezo kuri uwo mushikiranganje ngo ahubwo iyo dosiye ikwiye gukurikiranwa n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane Change abo mu bugenduzi bwa leta na Cour des Comptes ngo kuko abasuma biba amafaranga nkayo usanga basumva ingufu leta nkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi
Mwishirahamwe Oricome bamenyesha ko kuba umukuru w'igihugu yatumye umushikiranganje w'ubutare n'agataka ngo abero akurikira na dosiye y'imiliyaridi 54 ngo nakadenderezo ngo kuko atamushikiranganje w'ubutare n'agataka yoshobora gufata abantu ivyo amafaranga nkayo Muri iryo shyirahamwe bakaba bavuga ko iyo dosiye yari gukurikiranwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane canke abo mu bugenduzi bwa leta na Cour des Comptes bagatangazwa no kuba izo nzego zose atakibona kimwe zirabivugako kurikira Gabriel Rufyiri arongwe shyirahamwe Oricome amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio RPA
umukuru w'igihugu yabivugiye ku maradiyo abibwira abanyagihugu Nubu byari ngombwa rero yuko abanyagihugu kosha tumenya ibyavuye mu matohoza dufate ko atararenga ariko rero byo dutangaza cyane hamwe twokumva iyi dosiye yakozwe cyaba ari igitangaza kuko ibintu byabereye cyane nubu bimwe bimwe bikibera mu gisasho cy'ubutare twibaza neza yuko naritoye bisanzwe nta na kimwe kirakogwa byo dutangaza rwose rero igihe ahantu hibwa amamiliyari 58 ho cyatangura gukoregwa bikagaragara umushikiranganje w'ubutare n'agataka n'amasoko ntanga nguvu kwimutuma dosiye nk'iyi twebwe tubona kumenga gusa nk'uko umudendereza kuko n'ukuri ntabyo yoshobora kuko abasuma ababandi abanyoni bari mu kino gihugu cacu ntitwibaza yuko umushikiranganje w'ubutare n'agataka n'amasoko ntanga nguvu ariwe ashobora kubafata bo bisanzwe byari gusa sabga umushikiranganje ajejwe ubutungane cyangwa bigasabwa ubugenduzi bukuru bwa leta abandi bari kubikora ko yari Cour des Comptes inama nshingamateka cyangwa inkuzamateka bari kugira umugwi abo bose ntiturigira twumva n'ijambo bakura mu kanwa ngo bavuge
Mwishirahamwe Oricome bakavuga ko kwiyumvira ko bene izo dosiye leta y'u Burundi cyangwa inzego z'igihugu zogisho zizikoze ko mu gihe hari n'izindi dosiye nyinshi ziryamiswe ngo kuba ari kwihenda kuko abasuma bene abo ngo usanga basumvye ingufu leta bagasaba ko hoshingwa umugwi mpuzamakungu akaba ari wo ukora amatohoza ugaheza ugashyira habona ukuri twongere dukurikire Gabriel Rufyiri arongwe Ishirahamwe Oricome
n'amadosiye arimwo n'abantu b'abasuma bamwe twita mafia bamwe twita legang irimo mw'abantu atari uwariwe wese ashobora kubatumbera rero nibaza neza yuko umukuru w'igihugu mu by'ukuri arashobora kumuha ibyo asanzwe afise mu ubushikiranganje n'ukuvuga abakoze dossier abayikoze abayikurikiranye izo ni bintu bisanzwe bihari kaca bimuhereza mu ibanga mugabo ntitwibaza neza yuko ashobora kugenda kugira amatohoza kumwe kuriya umushikiranganje sinibaza yuko ivyo iyo bishobora sukumu kengera ngo ntavyo yoshobora nuko gusaba ari muri byo abantu nka busanga mbere basunzya inguvu leta mbere bakanayitegeka arico gituma mwishya mu rikome dusaba ahubwo ico no kwita audit international nukuvuga isuzumwa ryigenga mpuza makungu yoza kwerekana uruhara rwa bamwe nabandi mugabo hariho ingingo z'intango zobanza kuba nuko abari muri byo babanza gukumirwa bose mu bintu byitwa ko ari by'igihugu kugira ngo itunga igihugu rikingiwe kandi abo bantu ntibabazize amatohoza cyangwa bitagenze gutyo habe icyo no kwita institution judiciaire umushyikiriza amanza mukuru wa Repubulika yugurura amatohoza mugabo nuko nayo tuzi ko yuguruwe yose kuva kuri Falcone 50 andi madosiye menshi twamaze gukora yose yaciye ashyira mu kabati hareze imyaka 14.
Urakoze King Blaze kuri iyo nkuru waduteguriye. Abanyagihugu basanzwe bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 3 rizwi nka Bujumbura Rumonge baridogera leta ya Cndd-Fdd kuba yigira sindabibazwa kubibazo byabo aho akaba ari nyuma yaho ari imodoka yo mu bwoko bwa fuso imaze indwirenga arashayiye muri iyo barabara ryuzuyemo ibinogo rigateza amasanganya atari make. Ababijejwe bakaba bagenda bigura intege mu bikorwa byo gusanura iryo barabara risanzwe rikoreshwa cyane mu gihugu bagasaba ko ibikorwa byo kwihutishwa icyo kibazo kigatorerwa inyishu mu maguru masha. Ido ni ido giyo nkuru na Mahoro Pasya.
Nkuko amakuru rugana rwa radio haguruka rwakuye mu ntara ya Rumonge avuga ngo hari imodoka yo mu bwoko bwa fuso yoba yarije iva i Tanzania imaze indwirenga yarashayiye mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 muri zone Kigwena hafi y'urubibe rugabura intara ya Rumonge na Makamba winjira muri komine Nyanzarake. Ubu imodoka zikoresha iryo barabara zikaba zaciye zihindura inzira zijya guca ibarabara mu ndimo z'abanyagihugu ziri iruhande yaho iyo modoka imaze iminsi yarashayiye. Ibiheza bikabangamira bene iyo mirima yaciwemo ibarabara kandi bari basanzwe barateyemo imbuto bizeye gusarura bakabukura mu cibo mu gihe kiri imbere. Nkuko abasanzwe bakoresha iryo barabara mu kunguruza abantu n'ibintu babivuga ngo si icyo gice cyonyine kigera miho iryo barabara risanzwe ryaravumaguritse ahatari hake gushika hitwa mu mvugo muri komine Nyanzarake gushika naho imodoka zidashobora kuhahurira. Ibyo bikaba bimwe mu bikunda gute amasanganya kuko benshi bama bahagonganiye bagasaba ko ibikorwa byo kurisanura byonyaruka gutyo abiyunguruza n'abunguruza ibyabo bakoroherwa. Akaroro gatangwa nako mu ndwiheze aho imodokari zibiri zo mu bwoko bw'imodoka zikorera imizigo zaguye ibyo zari zunguruje bigasanzara mu ibarabara. Imwe yaguye hagati mu gisagara hafi y'igituro cya Bujumbura Rumonge iyindigwa mu kiyaya cya Dam muri zone Kizuka ahasinzikaye cyane kubera era ibinogo byinshi birangwa muri iryo barabara. Aho bakoresha iryo barabara mu kunguruza ibintu n'abantu hamwe n'abanyagihugu bafise ibikorwa by'uburimyi hafi y'iryo barabara baridogera abajejwe intwaro kuko ngo biboneka ko atanguvu bashyira mu isanugwa ry'iryo barabara bagasaba leta ya Cndd-Fdd kureka kwirengagiza ineza y'abarundi ahubwo nyabuna bakagira vuba bwango bakihutisha ibikorwa byo gusanura iryo barabara rimaze guhombya abarundi batari bake basanzwe bugarijwe n'ubukene bwo gukora amakara bugata.